mwera upaji wota mwajera. Wani kompitni na wakilisha chili. Napiga fitness, mablena the witness. Mini kwa solid, brody lazima kujitreat. Vile natema huku mindo kusema. They love me in a cage, but I still come to reach.